He kanohi hou kua whai wāhi ki roto I te kapa tokowhitu o Aotearoa, mō a rātou whakataetae, ka tū ki te whanganui ātara me Las Vegas a ngā marama e tū mai nei. Kua whakaingoatia a Ruki Tipuna, he uri nō ngai te rangi e tākoro ana mā te kapa o te rohe o te Waiariki. Kua ia tētahi o ngā kanohi hou e whā, kua tohua e te kaiako e Gordon Titchens ki roto I tana kapa whānui.